chino chalo cha Zambia no kulengo mutende shikushose abengi balilo mutende
umweta
mwachilenge chayana Mwani mwevene machalwechi Mwachibumbile ukuti tusange mwikalo Imi mana shose mushiline pange ingi Amalumbo na matotelo tuapakuli mwe Pane ni mwe Yesu chino chalo cha Zambia No kulengo mutende shikushose Abengi balilo mutende
umweta
Mwachilenge chayana Ifina mafyose mupanga kwene mufyaba Ifyuni fyose fya mumulu fyululu kapetye No musobi yo mumeshi yose mwatupa Amalumbo no ukata kuishi na yenu tata Mweba bumbile sonde na fyose fya mamo Pare ni mwe Yesu chino chalo cha Zambia No kulengo mutende shikushose Shikushose Pare ni mwe Yesu chino chalo cha Zambia No kulengo mutende shikushose Abengi balilo mutende
uyo
Mwachilenge